don't want peace. I want problems always.
Nakwambia suni unikusishie vile vitu macho.
Eh? Hapana, ilikuwa tu blag. Ilikuwa tu blag.
Ulikuwa nafaa blag na mimi. Mimi bado nafaa na mimi blag.
Don't run.
Murife. Murife, don't run.
Aje chukua.